chwa degi dende.
Ok, ne wangeu.
nyo nitire kisera mar nyoku nodhi ko dhako ma mkungu muti mane notimo guonyo ing'eko Maria nokwayogi ni miye modhi ne giriembo Bikira Maria oko kati madho ko chang' ahinya gik ma kogo timoni kogo nyalo mi yud hawi kogo nyalo mi yud kuom kogo nyalo mi chanje nyuol mari kogo nyalo mi tim timarach chang' ahinya moloyo kwa Nyasaye rieko kapok itimo gimoro amora Kaka chiyo nolongo Bikira Maria koeno ka jogo osemene mama biye mi bikori modhi Maria noloko kanyo koth nochwe molokore simbi nyaiwe nyaka gi kawuono ukiwena wuondi kikikin penyane ka simbi nyaiwe mondi dhi ne namno boro ne gitut ne onge ng'a mong'eyo Bikira Maria nowuotho ei nam Lake Victoria nochike piny mar Bwasi kamiluongo ni Nyandiwa oyudo wuoyi modhier ahinya iluongo ni Nyamgodho wuod Ombare noonge dhako kata mwandu nodhi manyo rech noyudo Bikira Maria komoko nodonjo nonimo noyudo dhako ma nigi mwandu malich ahinya mari ma Nyamgodho nokawe notere pacho nong'iso Nyamgodho wuod Ombare ni amanyo wuod achiel ma Debra ma noore got mondo okor gi janabi Isaya notangore chopo mondo oduok ne nyoka Isaya ohapi ma en Mesias eka Nyamgodho nochako mewe ng'eng'e japesa kaka ji luwo bang'e kata kodhi metho dhano turi ma ole dhi modwaro ang'ane piny wachi maber kata otimo marach ikwero nang'o tang' ni keth chiemo kwero ng'ato kiyanyo ng'ato Nyamgodho nochako yanyo Bikira Maria nokone ni ok adwa ni kiyaka kong'o tigona koko nikech mano ne dala Bikira Maria noluongo Maria noling gi mon mane Nyamgodho ni nigo gi nyithindo gi ng'ama noyawo dirangach Nyamgodho nokone thiny nyaka dhaka dhaka mana kwanya kwanya nave tamore yoro rangaya koero to dhi Maria nong'iyo kono mer ng'eni kong'o ka ng'ato mer tiwe kijipime ni to be gima notimo cha nomer koso nong'eyo Maria nokone kiny nadhi godiochieng' ka piny nena gi dwe gi yien kaka nabiro godiochieng' koromo sa ang'wen nopenyore gima ne wachona cha ning'eyo koso nimer Nyamgodho nokone thiny nyaka gima moro mana kwanya kwanya e nam itamori yana rangaya Maria nokawo ludhe tielo kama nochwoyo dho diek gwen nyithindo mon noluwo Bikira Maria e pi kama noluwo odeno awuoyo ne chuo ma nyarung'onde gi madongo ka gikawo wuon matindo ikelo kuong ne ot mihero mininde pile pile ni kendo ikelo chandruok ne nyithindi minyuolo kagi biro biro ka koro ikuodho gi ne dhako aneno omiyo indi chuo wekichano dhako ni koro yudo maber malo macha kata koro machiwe beduju mong'eri e doho kaka kukudenja eri kohunga ja kisu apolo wudo nyonyi wudo mita kayao dhaka chien lit mok berbere nono gima mio lit na kama neno dala ruwa jode wudo ndiwa ai nyomburu weuru jaro mon kusido matindo mabeo ili mongi elimi mio gima romre kendo nyithini riwa kanyangla nyasai buru kwezi kakono kwezi hapram warna ese sinema eri usiku chunya chimona madonge gimana gima miye motama ruoth agoni ni erokamano nyasaye para gosipena mabudha kane ruba tv kendo kan live erokamano kuom yanying mar iluonga na nyari bao kendo kuom gwedhona thomani erokamano bao manogoyo kagin gomore manogoyo band lungo ni Julie Boys Band ilungo ni Nita e kakono jini nyomburu tu parani ini dakadi mano be ni chi Julie Nita Suba, Medwa drum, I think. Okay. Aya, Nita. Aya, Wabiro Wanjo, Wajoka Julie, Dairo Mundangi Sue, Vilomango, Milomono, Onyangora Ringo, ni and Wood Game. Kawachako gocho dandora iga maprochiko koda abich onyango ni Julie noera inya kendo Julie ne kone maja thum malich o we kikutugi nyathin to naneno ka gin osiep en be noero Julie koro erono pod obedo en mosebedo kogona tomi thumbe itie nyaka thumbe be mosegona ang niwinji kama wero chieng wujo gem kawuono raringo Amor kodi nyasaye mane medi ndalo mondo ikonya igona thum tawerni aya mailungu ni Dan winya modi okego didi Dani kiwinjo thumbe na mawera ndio wood bondo awero huko wudo kumbe awero safari ya Uganda Dani ema en wood minwa magi joka Julie ogo solo goridhim ower ogo bass Magi jogi Julie kenda abiro kodgi koa mana makalda aego mailuongo ni Benja Benyari nitiere owadgi manyasaye nokao ne opujo thum kendo ne go thum aber kabisa wadgi nochuoye gi pala koro beni mano nyasaye ochako miya machielo e odgi kendo go bes gimiye luor nadhi maomogi gine goldi nikech okudwa support na thagora madhi nyaka kumilungo ni Osiri aego nyatike kanya geek agik dala kanero chenye na gweno achamo gweno nyasoba vinge gweno kienyeji hui manja domo ni gimona ngwen mbele kumoro miya bel goro goro moro miya marie batre koni makuru nakuru roma koni ya aroma vuyango vunge ya zikizumu ilungo ni udubuwai Na mora inya maparo ni kare, okeo kare ber kadhi dalagi. Tunya kuberi gido. Oh, wini. Aineno kanyithindo matindo doke oangla. Koro nekakaye wui matindo mariek muduge benga. Oko ni en benga kaya mogoyo. Benga en limiti. Benga chalot mogergi permanent markidi. Jie uru nyithindo matindo. Kudu wapu nyurutu mbugo uru gita my beat marijuluo. Asayo u, keyboard no. Omit ndalo matin to ndalo ne no kuri bedo e papa minga be me budho ruath e meurwath amor kodi bed gi luor kendo ing'e go drum chak igoye machielo igo thum kendo igol wendi amor gi nyithindo matindo mohero tijegi koro wawero Nita Nita en composer mar Julie Prince Julie chuorano nyaka pare gik manotimo ne ibiro winjo twende kasi Edwa Martin, ano winyo mi omora?
Don't get no cut in the coyote, I ain't
gokinyi mamu yoro mnanya thia kujwa chini kanye iyo tuchuna na weri lando kosa gani taeri maengi malave mwacha onge kosa samawe. May lungo ni wodi suba e wodi gi nyam gondo nyam gondo kombare wodi ka suku wodi nya uchi ngendo suba giri nyamo timo kole kode jok marie
kabisa. Yes, ladies and gentlemen, karibuni sana nkurem gejwanga ka tuli makende marwa ku webudoka maber kabisa mokongo wadwa gonero kama dunga yenya kechongeni obongo nyakalaga nyasaye marito nyasaye jiduto te omi watulu ni makene mondo wacha kwa chup kandie wacha kwa gone tulu maduon kabisa kabisa ero kama none Princess Julie kuombiro mibiro godo kandie wacha kumkama ni kechikoro wuthbor kuro mga juang wuthbor gikmolos gilwel dano nyakange kinidongi Omiyo, we just have to say thank you very big. Katobodo nibor kamana wachopo. Wacho nango. Asante sana. Now, ladies and gentlemen, to those of us who do not know whom we have on the stage tonight, we are dancing alongside the star of Benga Music, the one and only Princess Julie. Sema Princess Julie, wapi makofi? Makofi tena. Asante sana, feel most welcome. Tonight is going to be a night of valor, a night full of entertainment. Now, wapi dema nabela kanyi kuremgeji wanga, anoka our members, udanjokuma beri kabisa. Moku onge wache ni mondo chuwaka umuna nguen. CEO wache ni mona nguen gweti monade.
Mano bijelu.
Now, tukuna Uwurja kano karibu sana. Tukuna Willis Obenge karibu sana. Tukuna Mabinga Mbasogo Theodophil, most welcome. That kuna Uwurja kano karibu sana. Uwurja Chogo karibu sana. Barija Kasdega. Lastborn Freja Usenge International Coordinator. Sante sana karibu sana. Do you work there? Sambaza Peja. Tuite watu wengi hapa sana. Isaac Oganga, karibu sana. And then tukona Eric Magare, feel most welcome. Odemba Nyakwarondola, karibu sana. Betty Jeto Chiel, nasema kwamba Queen Julie Podpeck. Yawa. Charles Preston, wamo big brother all the way from Australia, karibu sana. Madam Phyllis Anyango, karibu sana. That is a member of Joves, feel most welcome. Madam Duvalar, ancestor Abdi Nzue, karibu sana. Otieno Jamigingo, karibu sana. CEO John O'Bell, karibu sana. Victor Ogula, karibu sana. Collins Onyuka, karibu sana. King Stichian Homi, karibu sana. Karibu ni sana. Grace Okinda na many more. Karibu ni sana. Beti Jeto Chiel, karibu ni sana.
Kawuno weekend. Kawuno weekend. Kawuno weekend. Wachako mwakamanyen.
Then tukuna Steven Otino Obayo, karibu sana. Tukuna Chipola, karibu sana. Sema kwamba Benga Mitadua, Steven Otino, karibu sana. Isaac Oganga, Christopher Ndieka, feel most welcome. Then tukuna Nick Yala, karibu sana. Piso Mudo, karibu sana. And then tukuna Nicholas Odemba, karibu sana. Karibuni sana. Calvin Oguna sema kwamba Steve, most time in presence, karibu sana. Kuru mgejuang. La Sivyo wadhi mbele. Modo wadhi watch. Kwa kwa yeni kuru, adumu nukuru wa megi ngoma komondi. Tumondi.
Kone donge. Beto Chiele, toko yere hey. Tumodo wano.
Beto Jeto Chiele ni yere tumidu waro. Ngatunoso wa, membe moro niswa chokani guetu, moroma nuguge jujidume. Old songs. Koka mwano cho. Rema. Wadhi mbele. Higone mane?
Rema kata nyayimbo erei. Akiji erei.
Wakete mana sani. Umekikithika mwara mwara maintenye nchukuru mkajuwang. Kete mana kanyo. Sani, wuyo kapuoyo. Ama wuyo kuchunglo tumkaliechi. Tolika.
Aya. Twende.